I paka mubongo Okwa gala masanya laze Yegwande taneka munguluze Labo mutima gungonze Umbaga balalamba kubana kakule I
You control my temperature You warm up my body like the morning sun Okuvarina kufuna Sichweta gampinki love You're my dawa
Da 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 da